Someone just rolled their car. Jeez. Oh God. God. Someone just rolled their car. Jeez. Oh God.
Kuna mtu inside. 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 Kuna mtu inside.